mbanje kubaha kaze nshuti banyonyi bacu kuri mwe mwese muvireza amakuru ibiganiro dutambotsa kuri imboresha kure yacu ari na yanyu ya Burundi News TV uravye neza ahitegeye komine mabayi ishamba cimeza ry'Ikibira nandi mu bisata bitandukanye vyegereye urubibe rw'Rwanda ibasirikare imbonera kure igipolisi na bamwe bamwe bagwanyu bagize umugwinyeshamba wa FDRL bitegeye hafi urubibe ruri hagati na cyane cyane igihugu kibanye cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Nyemera tuze kubigaruka ko makuru akomeye cyane twabateguriye mbahaye ikaze. Bibaye mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi President Evariste Ndayishimiye yarayejeje iminsi itari mikeyi ashikiriza amajambo akomeye cyane y'agacamutwe. Evariste Ndayishimiye yamenyesheje yuko yiteguriye guterera urugwaruka rwipfuza gutembagaza ubutegetsi mu gihugu kibanye cy'u Rwanda no mu karere kose. Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu majambo akomeye cyane muri Fleve Hotel mu gisagara cya Kinshasa ni muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Umukuru w'igihugu cya Kongo ni mu nyuma zo kuyarahijije kurahirira kuba umukuru w'ico gihugu no kurongora ikiringo ciwe cya kabiri mu nyuma z'amatora akomeye cyane yabayemwo utunenge tutari dutoye umwaka w'2023 hari kwigenekerezo rya 2020 kigarama umwaka w'2023. Amakuru akomeye cyane yaje kudushikira nyemera tuyagaruke ku buryo bw'idonido FDRL yishikiye mu Burundi mu nyuma z'uko Red Tabara yoyo itangaza yuko nanone atantererano ehabwa n'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Ni mu kiyago twagiranye n'umwe mu bagize uwo mugwinyeshamba wa Red Tabara. Ivyo President Evariste Ndayishimiye yama agereka ku gahanga k'ico gihugu cy'u Rwanda. Nyemera tubigaruke ko mu makuru akomeye cyane ese umuco ukuri kuri ibi byose biriko birakwiragizwa kandi biriko biradura urugwanko hagati y'abanyagihugu n'ubi abanyagihugu ntibari bakwiriye kwibonekeza muri ibikorwa vya politique mu nyuma z'uko bahamagarirwa na President Evariste Ndayishimiye na cari cyane ibikorwa bitandukanye harimo rero gucanishamwo abenegihugu. Aya ni amakuru akomeye cyane mutorezwa naje umugwa amenyesha makuru muhinga akorera nga mu gihugu cy'u Burundi n'abandi bakorera irijya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka rero nsubirenda gwe kaze nshuti munywanyi wacu kure yumviriza makuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kure yumviriza makuru yacu herereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu abatwumviriza muri nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abatwumviriza muherereye irya nino mu gisagara c'u Budandaji Bujumbura namwe mwese mutwumviriza muherereye irya nino mu ntara zitandukanye abari cibitoke abari mu Kirundo abari mu Ravya abari mu ntara zitandukanye z'igihugu mahikaze mu mice itandukanye nawe mwese mahikaze muri igi gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero reka nsubirenda gukengurukira cyane n'icuti munywanyi kure waje gufyonda ijambo sabone kubatarabikora akaniko karyonda gusaba muri kumusi video rawanditse ijambo sabone ufyonde ko uracobona rakazujyana nyine ufyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko rero ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye gisata cha politiki umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa n'umugwa amenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cy'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu urugamba ruhejeje kwitegurwa hagati y'igihugu cy'u Burundi hamwe rero n'itsinda ryabo rero turiko turafashanya mu bikorwa bitandukanye byo kwifashira na cane cane no kwivuna umwasi imbonera kure igisirikare n'igipolisi komine mabayi mu ishamba cimeza ry'Ikibira ahegereye igihugu kibanye cy'u Rwanda. Ibitero bikomeye cyane biriko biritegurwa mu nyuma z'uko ibi byose bibaye mu nyuma y'amajambo akomeye cyane ya President Evariste Ndayishimiye ateguza igihugu cy'u Rwanda. Evariste Ndayishimiye yaheze iminsi itari mikeye ashikiriza amajambo y'agacamutwe abiba urugwango na cyane cyane acanishamwo abanyagihugu. Ndabibutse yuko abanyagihugu bo mu gihugu cy'u Rwanda turi ababanye rwose na n'ivyo bishikirizwa nabo nga mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu turi abavukanye ntitwari dukwiriye kumviriza amajambo akomeye cyane acanishamwo abanyagihugu na cyane cyane ariko arashikirizwa n'abategetsi. Martin niteretse umushikiranganji w'intwari yo hagati haheze iminsi itari mikeye nk'uko twabibashikirije avuze yuko u Rwanda ari umubanyi mubi. President Evariste Ndayishimiye wewe yabigize nk'indirimbo na nivyo rero biriko biracandishamwo abanyagihugu. Biboneka yuko President Evariste Ndayishimiye ariko nanone aradura ibikorwa bitandukanye mu nyuma z'uko ayejeje gutanga intererano ku rugwaruka. Evariste Ndayishimiye yemeye intererano mu majambo ariko nanone biboneka yuko yoca abishira mu bikorwa mu nyuma z'uko yobayejeje kuronka urwo rwaruka. Bibaye mu nyuma z'uko intererano yeruye hagati y'inyeshamba z'umugwi zigize nanone FDRL mu nyuma z'uko umugwi wa FDRL nawe nyine warahiriye gukura ko ubutegetsi mu gihugu cy'u Rwanda. Mbibutse yuko abo ari abanyarwanda bahungiye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo baja gukora umutwe na cyane cyane urwanya igihugu cy'u Rwanda. Abo na basize bakoze amabi akomeye cyane ihonyabwoko ryabaye mu mwaka w'1994. Mugabo ibiriko birabanga mu gihugu cy'u Burundi birateye ubwoba. Ese koko Evahisto ndayishimiye yo bashigikiye ibi byose yo bariko arahamagarira abanyagihugu ibikorwa bibiba ugwanko hagati niho nyabwoko n'ibindi bitandukanye. Evaristo ndayishimiye mukuru w'igihugu cy'u Burundi gushe ku ngu abanyagihugu twatanguye na cyane cyane kumwikurako. Ivyo bigashikirizwa na bamwe bamwe mu bagumye banga bamenyesha yuko bagiramijwe n'abajambo akomeye cyane ya President Evaristo ndayishimiye. Mugabo dufatiye ku makuru akomeye cyane hejeje kudushikira Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye kurondera bamwe bamwe mu bagwanyi igihugu cy'u Rwanda wewe na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Congo. Mu minsi iheze ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yari muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo yaragiranye imibonano ikomeye cyane na bamwe bamwe mu bagwanyi u Rwanda. Ni mu nyuma z'uko yagiranye umubonano ukomeye cyane n'urongoye Nyatura. Perezida Evariste Ndayishimiye huko twabibashikirije ibi byose biriko birakogwa na kamaramaza. Ndabibutse yuko abatari bakenga mu gihugu cy'u Burundi tudashigikiye ibi bikogwa n'amajambo agaragaza ubusotoranye. Bibaye mu nyuma z'uko rero ku munsi w'ejo naho igihugu cy'u Rwanda caciye gishikiriza na cane cane kandi cishura ibijanye n'amajambo akomeye cane ya Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyeri cubero Perezida Evariste Ndayishimiye akabageramije abatari bakeye nkurongoye urwaruka. Evariste Ndayishimiye amenyesha yuko ategerezwa kuruha intererano mu karyo akariko kose. Evariste Ndayishimiye yamenyesheje urwaruka rwa baba amajana 5 yuko igihugu cy'u Rwanda n'abategetsi bacu ari abiyorobetse. Evariste Ndayishimiye akabivuga avuga yuko atewe agashavu nuko u Rwanda atabuntu bagira. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira rero yemerera tubanza tuyatangurire kuri ibi bikomeye cyane biriko birakwiragizwa nga mu gihugu cy'u Burundi bibaye mu nyuma z'uko imigenderanire. Perezida Evariste Ndayishimiye yankurunuka Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda agategekanya kumukura ko kumutembagaza akoresheje urwaruka rw'abanyarwanda bipfuza gutembagaza ubwo butegetsi ngo no kwikura ko intwaro biboneka yuko ngo yoba ibapfunze. Nubwo biruko Evariste Ndayishimiye ariko yihenda. Mugabo kuri guhari n'ukuri na cane cane kwanyegejwe abanyagihugu. Evariste Ndayishimiye ariko yibonekeza muri ibikorwa bitandukanye inyuma y'amahera amadorari atari makeyi inzahabu zinyonogwa muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Ibaye mu nyuma z'uko abasirikari bacu bahejeje kubitahura bamwe bamwe bakanka gupfira ubusa. Ububeshi umubeshi uguhungabanya akarere ndyarya ubusotoranye. Urutonde rw'ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mugenzi we n'u Rwanda ni rurerure. Wona none yahoze ari umunywanyi ntahisha imforo nanone yiwe iyo kugumura urwaruka rw'u Rwanda rugwanye Kagame w'u Rwanda. Inkuru ya Burundi News TV kuri uyu w'Imana uheze umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragirishije inama urwaruka rw'abanyekongo ku mugambo mukuru wa Kinshasa. Ni mu nyuma z'uko yari yagiyeyo mu birori byo kurahira vya mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi mwene wabo kubw'amajambo yiwe. Evariste Ndayishimiye gushikungu rero huko twabandanije tubibashikiriza nimba dufise umumbati udusotora agerageza kuri ubu ngubu rero gukura ko vyose kugira ngo aguhungabanye igihugu vyacu. Nibaza ko atari ingingo iva ku banyagihugu b'abanyarwanda. Narabibonye igihe ntangura kuganira n'u Rwanda, narafashe imyaka irenga 2 y'ibiganiro n'abategetsi b'u Rwanda abanyarwanda bari bashavujwe na cari cari nuko nanone imbibe zugawe. Igihe twugurura imbibe mu kugushaka kwacu kugira ngo rero twerekane ko na cari cari abanyarwanda baciye bihutira kuza kuraba ikiyaga Tanganyika, imikeke, indagara n'ibindi bitandukanye. Evariste Ndayishimiye yabandanije agira ati bari banezerewe cyane mu gihe baciye baza banyaruka ngaha mu gihugu cy'u Burundi bararyohewe na cane cane mu gihe nanone indongozi zabo zabandanya kugaburira abagira iterabwoba abicanyi ibiro bikuru vya gisirikare vya RDF biri mu gihugu cy'u Rwanda kandi abategetsi b'u Rwanda ntibabishaka kandi ntibabihakana. Niko umukuru w'igihugu Neva yashikirije imbere y'isinzi y'abari ko nanone baramwumviriza mu rwaruka muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo ubwo bari ko baramukomera amashi. Evariste Ndayishimiye yarabandanije akotezwa n'urwaruka rwa Congo rwavuga ruti ni ukumuniga Perezida Paul Kagame ariko uri ko arashikiriza ico kiganiro atababuza. Evariste Ndayishimiye bigaragara yuko ari umutegetsi mubi cyane. Mugabo ibibaye mu nyuma z'uko abanyagihugu bose nga mu gihugu cy'u Burundi mu nyuma zo kumviriza ayo majambo akomeye cyane yashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Abatari bakenshi bamushigikiye na cyane cyane babona yuko intwaro yiwe itegerezwa gukurwa ko. Abategetsi batari bakeyi na cyane cyane abasirikari bafise ipeti rya general barahiriye gukura ko intwaro y'agahotoro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye mu majambo yiwe atuje na cyane cyane ikinyafurika, Evariste Ndayishimiye mu majambo yiwe na cyane cyane akwega akarambaraye yaguma atwemerera ko nanone azobishikiriza. Evariste Ndayishimiye yaguma atwemerera ko azobishikiriza ubutungane bwe mu Burundi. Yabimenye yabemigereye na cyane cyane mu myaka irenga ibiri y'ibiganiro. Nararungitse intumwa nawe nyene ararungika intumwa mu Burundi. Arizo nanone kwari uburyarya. Rero igihe basubira kugira ubwicanyi mu gisagara kiri hafi ya Bujumbura mbere hafi y'urubibe rwa RDF niho naciye ntahura neza. Mbere yaho nari nibaza ko ari uguherekeza umubeshi na cyane cyane gushika mu muryango. Ni mu nyuma z'uko namuherekeje arateba arerekana neza ko ari umubeshi koko. Umuntu akubeshe rimwe ikosa ni iryiwe, ni mu nyuma z'uko akubeshe irya kabiri ikosa ni iryiwe, ariko nanone aguhenze irigira gatatu ukumenyera na cyane cyane ikosha riba ribaye iryawe. Niko yanezereje abo bantu bari bariko baramwumviriza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, mugabo neva. Kuri ubu ngubu rero yagize na cyane cyane ivyo ashikiriza ku gihugu cy'u Rwanda. Uzocungura u Rwanda agategekanya kugumura na cyane cyane urwaruka rw'Abanyarwanda rumugumukane mu gihugu cyabo. Perezida Evariste Ndayishimiye urwaruka rw'Abanyarwanda rutegerezwa kumugumukana. Ni mu nyuma z'uko bibona yuko Evariste Ndayishimiye yishize mu mucanwa adashobora kuzozimya. Evariste Ndayishimiye arasabwa n'abanyepolitiki batari bake biheza ivya politiki nga mu gihugu cy'u Burundi kwivuguruza ku majambo akomeye cyane agasaba ikigongwe. Intambara yacu itegerezwa kubandanya gushika aho abanyagihugu b'u Rwanda nabo nyine batozotangura kwiganzura, kuko nibaza ko urwaruka rw'u Rwanda rudashobora kwemera kuguma rube imbohe mu karere. Jewe nk'indongozi iraba umugambi w'urwaruka amahoro n'umutekano ubumwe bwa Afrika. Ivyo vyashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Abandanya agira ati ndashobora kuzotunganya iryo koraniro n'urwaruka rw'Abanyarwanda. Hategerezwa kuba ko na cyane cyane iryo huriro ry'urwaruka. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeje yuko Abanyekongo bagiye kugira urunani kugira ngo bagwanirize umwasi yamwe, kugira ngo u Rwanda rwisubire ko kubw'amajambo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Abanyekongo bategerezwa kwibuka ikintu kimwe, Imana ifashe uwifashije. Ariko nanone Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo gushikiriza ayo majambo ku munsi w'ejo, n'igihugu cy'u Rwanda cyashikirije amajambo na cyane cyane gisigura yuko ivyo vyashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ari iterabwoba. Vyaraboneka yuko uko Evariste Ndayishimiye yashikirije iterabwoba ku bategetsi b'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yariyamirije ico yise amajambo aturira kandi atari ikinyafurika yashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi, aho yemereye kuzofasha Abanyarwanda na cyane cyane urwaruka mu ico gihugu kwikura ko indongozi zabo avuga yuko zabagize abapfungwa mu karere. Mu itangazo Leta y'u Rwanda yashize ahabona huko twari twabibashikirije kuri uyu wa mbere uheze, imenyesha yuko ayo majambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari na cyane cyane ari amajambo na cyane cyane atanezereje. Ni mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko kandi ari ngombwa kubandanya urwo rugamba. Evariste Ndayishimiye muri ayo majambo kuri ubu ngubu arageramijwe n'abategetsi batari bake, aho basigura yuko ivyo yashikirije ategerezwa kwisigura kandi nanone agaca atsaba ikigongwe. Mugabo gushika ubu ntawo kwemera ko umukuru w'igihugu wo muri Afrika avuga nk'intwari y'ubumwe bwa Afrika mu bikorwa vy'urwaruka, amahoro n'umutekano akanavuga atavugira igihugu ariko avugira ubumwe bwa Afrika mu kiganiro cyafashijwe n'ubumwe bwa Afrika nk'uko vyerekanwa n'icapa cacu, yemerera abanyagihugu ko azofasha guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye uko na cyane cyane ashikiriza ayo majambo na niko ariko arabandanya arungika abasirikari batari bake hafi y'urubibe rw'igihugu cy'u Rwanda. Imbonera kure igipolisi n'abasirikari badashaka kuja ku rugamba na bamwe bamwe mu bagize umugwinyeshamba FDRL wasize ukoze amabi mu gihugu cy'u Rwanda. uko ni uguca ukubiri n'igikogwa yahawe na bagenzi biwe mu nama y'abakuru b'ibihugu ibigize nanone ubumwe bwa Afrika mu bijanye nanone muri uko gutsimbataza amahoro n'umutekano hari muri Ruhuma mwaka wa 2023 ariko na cane cane ni uhonyanga ryeruye ry'amasezerano y'umugabane wacu niko nduhungirehe w'u Rwanda yiyamirije Perezida Evariste Ndayishimiye majambo yiwe akomeye cyane y'agacamutwe yarabonetse yuko kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu cy'u Burundi yobayejeje na cane cane gushira ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye amenyesha yuko abamuteye ubwoba ari abategetsi bo ngamu gihugu cy'u Burundi bariko barashaka kumuhagarika umutima nubwo biruko wewe yabandanije atangura gukuramwo umwe umwe umwanya ku mwanya muratangura kumviriza ibiziga biriko biratoragurwa irya nino munyuma zuko mu nzuzi hoho habandanya gutorwa ko ibiziga na cane cane ngaha mu gisagara ca Bujumbura no ku mugwa mukuru wa politiki Gitega Evariste Ndayishimiye nk'umuhinga mu vyerekeranye na politiki yiteguriye urugamba kwitegura urugamba ndabibutse yuko RDF yiteguye kandi yahora yiteguye mbibutse yuko igisirikare cy'u Burundi nubwo biruko kidashigikiye amajambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye no kwibonekeza muri uru rugamba rukomeye cyane biragoye gutsinda urugamba abasirikare badatahura biragoye gutsinda urugamba mu nyuma zuko umukuru w'igihugu we nyene ari we nyene yibonekeza mu kunyonora itunga ry'igihugu ku neza y'abanyagihugu Perezida Evariste Ndayishimiye arasabwa gufuta ingingo ikomeye cyane yashikiriza imbere y'urwaruka abategetsi batari bakeyi abajenerali batari bakeyi bamegesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yihenze mu gushikiriza amajambo y'ubusotoranyi ku gihugu cy'u Rwanda abajenerali batari bakeyi umwanya ku mwanya bashobora gutangaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye asubiriwe igihuti-huti Amakuru akomeye cyane yaje kudushikira mu nyuma z'uko hari ko hararondegwa abafise uruhara rukomeye cyane mu kugira ihonyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994 biravugwa yuko bategerezwa kugirishwa inama n'umutegetsi akomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi kizigenza w'imbonera kure Perezida Evariste Ndayishimiye na mugenzi we kizigenza wa Zarendo Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Congo Dufatiye ku makuru akomeye cyane hejeje kudushikira ibintu birabandanya kuba bibi icuka cibinga mu gihugu cy'u Burundi kibandanye cibonekeza aho gutuza amabi ariko aragirirwa abarundi na cyane cyane bari muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ahubwo Perezida Evariste Ndayishimiye akabandanya atera uruhombo aho kurondera urwaruka na cyane cyane rumufasha mu guteza imbere igihugu cy'u Burundi aho kurondera igitoro essence n'ibindi bitandukanye Evariste Ndayishimiye abandanya arondera abagwanyi ba FDRL bashikanwa nga mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bahungabanye umutekano w'igihugu kibanye nubwo biruko ndahamagarira abanyagihugu batari bakeyi kutumviriza amajambo na cane cane ashanishwamo abanyagihugu mu nyuma z'uko biboneka yuko abanyarwanda turi inshuti na cane cane twama turi inshuti nubwo hataburamwo utunenge tutari dukeyi ariko ndahamagarira kandi twiyamirije ibi byose biriko birategurwa na leta ya Gaotor na nivyo bishikirizwa na bamwe bamwe mu bafise ipeti rya general bamenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ategerezwa kwisubira ko mu majambo akomeye cyane yaheruka gushikiriza ibi twabirungikiwe mu icyete rikomeye cyane ryanditswe na bamwe bamwe mu bajeneral batifuza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yobandanya na cyane cyane ashikiriza ibi byose ko nanone ivyo babigiye gukwegera igihugu cyacu cy'u Burundi akararambaraye RDF riteguye Burundi buriteguye amakungu yiteguriye kuraba ibiriko biraba adutwenga cyane Igihugu cy'u Burundi ntikiriko kirahabwa iteka mu nyuma z'uko wabona yuko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ataca ariko arashikiriza cizoteza imbere igihugu cy'u Burundi ibikorwa by'intambara ibikorwa byo kwigisha urwango gucanishamwo abanyagihugu n'ibindi bitandukanye mbahaye ikaze timuje kure nizere ko mumerewe neza turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nari twabateguriye iyi ni Burundi News TV